lafa jala harqoota guddina badhaachuu dadhabdee Aayyoon Oromoota bitta lafa jala harqoota guddina badhaachuu dadhabdee Aayyoon Oromoota.